Ngobani mshana nami ngangikhombisa nina phela ukuthi kahambe kodliwe endaweni ezinhle ezimnandi nikwazi lokho nalokho ukuthi nizinsizwa nitholane ney'khumba zenkomo nigqoke namakhavela nihambe nidunusa nihambe nijombe ubala nithi nizinsizwa ningazi lutho niziyiphukuphuku ningazi nokuthi yini imili yasenandosi.